Nyasi mar yalo odiechieng' nyathi Afrika ibago bombe mopogore pacho ka, motelo ne odiechieng'no ma Jumapil tarik 16. Thoro mar wach ma higani en neno ni nyithindo duto e pinje mag Afrika oyudo somo. Watudore gi George Juma e kaunti ma Migori mondo miwa mathoth e wi nyasino. George Juma, kinyalo winjowa, inyalo nyisowa ni to chal nade?
Erokamano Milton, winji makare kuwuok gigo mag nyatike, kama bende nyasino mar odiechieng'no mar nyathi Afrika kata African Child iingo odiechieng' ma kawuono. Kabende gweng' mwantie kawuono e gweng'o bende oseng'ere kod midhiero mathoth mobedo osebedo ka juko nyithindo mag Afrika. Achiel kuomgi en ndiko nyithindo kata rawere e tije midendo kaka child labor. Wechego mag mako yiemo mondo, wechego mag landruok mag kutego mag ai kaachiel kod lwenjego mag kitchuch osebedo ka koro juko rawere to ahinya gwenge mag nyathi kaachiel kod kaunti ma Migori mangima. Kabende penj maduong' odiechieng' ma kawuono en sama koro waingo odiechieng' machal koda mae. Be okenge mwaseketo bose konyo e neno ni ratiro mag nyithindo nyathi ja Afrika orite kinde makare? To bende kengegi be gitiyo e yono makare? Adwaro ni mondo koro atoa kod moko kuom jokanyo mosebedo kang' manyime mar kedo kod midhiero mosebedo ka juko nyithindo to ahinya manyiri e piny Kenya kata ahinya to e kaunti ni ma Migori. Kabende kachako kodi man mapiyo piyo kichung' ka king'iyo kacha, adwaro ni chaknegi nyingi tiyangna ni to in ng'a. To kwadhi mapiyo piyo, en ni bende wan e okang' makare mar kedo kod midhiero ma juko nyathi mag Afrika ma oting'o wechego mag tuo mar ayaki, moting'o mano mar lwenjego mag kitwech kaachiel kod mako yiemo mondo.
Nyinga en Eva Ojwang, atiyo gi migao miluongo ni FAWE Kenya. FAWE en Forum for Africa Women Educationalists, ma our main partner en the Mastercard Foundation. Kawuono wantie ka mondo wa celebrate Day of African Child, chieng'no ma wa celebrate nyithindo ma wa Afrika. Gimomiyo wa celebrate nyithindo ma Afrika kawuono, wadwaro ni nyithindo gi mondo ng'e ni to challenges mage, to gi shida mage ma gintiere go, especially mamonogi mondo gidhi skul. Mokwongo, wang'iyo ni to nyithindogi matindogi giyudo ich kapo giromo seche ma onego gibed ni gidhi e keny. Gidhi e keny mapiyo kapo gitieko skul, kendo ng'enygi kosemako ich monyuol to ok gidogi skul. Koro wan kaka FAWE Kenya in partnership gi the Mastercard Foundation, mae momiyo kawuono wabiro mondo wa celebrate kae mondo nyithindogi ong'e ni kata gin nyithindo ma Afrika to wa celebrate nikech wang'eyo gigo mamono gidhi e skul. To wariwore gi migao mar Migori County, gi Children's Department, gi Gender Department, gi Youth Department, mondo mi wakony nyithindogi mondo okale e okenge mamono gi somo.
Kaweyi katiko kodi, ene okang' mane masani maduong' ma uketo kaka FAWE mar kedo kod midhiero gi museketo masani?
Okang' mosekao kaka FAWE Kenya, ka wan in partnership gi Mastercard Foundation, en ni namba achiel, waseriwore mwakelo computers ne nyithindo e skul, nikech wang'eyo ni education is everything ne nyithindo. Namba two, wasebedo kwa konyo migao mar education. Gima waluongo ni re-entry. Manyiso ni nyathi manyako kapo noboth momako ich, ka sechege pok oromo to pod osomo, mondo wang'i kaka ginyalo duogo e skul. Ok ang'e ni policy iluongo nang'o, but policy mar education wacho ni nyathi manyako komako ich tiweyo somo kodhi nyuol, to kosetieko dhodho nyathi to duogo e skul. Mano kendo e gima main thing mwatimo kaka FAWE Kenya.
Erokamano, wakapisa mar nyithindo mana mapiyo piyo, adwa ni kichunga mapiyo piyo. Pod wawuoye weche mag mako yiemo mondo, weche mag tuo mar ayaki kaachiel kod lwenje mag kitwech. Ang'o mosemono watiko midhiero gi samwa wayango odiechieng' mag nyithindogo mag Afrika?
Iluonga ni Vivian Omolo, an ofisa mar nyithindo ma Migori. Gimosemono weche kaka mag tuoche mag ayaki iwe mohiu mondo rum en ni ka onego bed ni ng'ama otimo ne nyathi gimarach imako kendo ikawo ne chik makare. Lakini wayudo ni ji mang'eny e community wa ok ohero mondo omak jogegi. Koro nitiere gimoro matimore e gweng' ni Kangaroo Court. Kangaroo Court inyowa nikech ka gimoro timo ketho achit nyathi to ng'ano ok okaw ne hatua makare. Encourage jomamoko mondo dhi mbele gi inyo nyithindo. Koro Kangaroo Court ge one of the things ma miyo gik makamago ok rum mapiyo.
Erokamano watigi director. Director mana mapiyo piyo, nwa loso chike, policy, mar iluongo ni gender based violence policy. Midhiero ma juko nyithindo gi gin mago ma bende nuketo chik cha. Chik ni bose kete tim, to wasego kamo nyalo machalo nadi kedo kod midhieche gi.
Erokamano iluonga ni Liliana Tieno Komo, Director Gender, Migori County. Newa pass GSGBV policy, implementation dhi mbele, kaka watime eneni, ngano moyo udiko kethora tich nyathi eni make, unge watch mora mora. Cases mawan godo Migori County, walu wogi kendo wayudo ni jogo moti mokethora tich nyithindo, imiyo gitwich makende. Kawadok ekorwa maka Kuria nikech Migori County and Cosmopolitan, wadak gijo Kuria kaka uwetewa. Kawayudo FGM dhi mbele Kuria, wan sani gi ng'ano mang'ado ji, miyo mang'ado ji, masani twech mare chiegni, entiere kendo NSL mwarito chieng' mibiro tweye nikech onge chieng' mibiro weye. Koro cases machalo kamagi waluwo kaka county government ma Migori kendo wa make sure ni watimo ne nyithindo nyiri gi eki referral, wamiyo gi referral pathways. Kuonde monego gidhie, ka en madhie court watere, ka en monego tere bet, nikech nitiere gik moko miluongo ni violence matimore e udi. Ka en dhako gi chuore, watimo negi gik miluongo ni counseling. Waketo gi piny wawuoyo to kwawach ni mondo ithoe dak marach. Ka en dak marach, titere court koromo mondo obed divorced, obedo divorced. Kech okwayie mondo nyathi manyako obed abeda mathoe. Karach to odhi mondo odhi oyud konyruok kapod ndalo.
Kuom seconds per day kende, nyithindo manyiri mang'eny pod leo sikul mako nikech ok inyal kata sanitary pads. Kaka migao mar ochung' wechego mag kit chwech, ang'o musetimo? Pok aneno kamichiwe sanitary pads. Be un gi chenro mar konyogi nikech ng'enygi wuok e family ma kata mana ok nyal nyiewo sanitary pads?
Aparo ni mano to okalo ni matin. Sanitary towels wachiwo kata mana juma mokalo nyewania Gumbo Girls kwa itimo mentorship programs kendo wachiwo sanitary towels. Kata kawuono ka debate ka matin wabiro gi sanitary towels ma waburo chiwo ka. As the department, Migori County Gender Department, wa procure matin nikech kaluwore gi budget to ka wamakore gi partners kama chalo kaka Lwala, machalo kaka AI, machalo kaka Naya Kenya, gijabedo ka wadhi kuomgi kendo gikonyowa gi parts gi ma wakonyo godo skunde. The government ma through education department bende chiwo parts gi ne schools.
Erokamano kuom jochal kamano, erokamano ahinya. Kinyalo winjo mago jogo bende osebedo okang' manyime ahinya mar kedo ne ratiro mag nyithindo to ahinya mago manyiri kaunti ma Migori. Kabe winjo ka gima giwacho malich ahinya pod ne nitiere midhiero mathoth ma rawere pod kale to nyithindogo manyiri ma oting'o mako yiem mondo. Kaachiel kod kata mago ma indike tije chon midendo kaka child labor to ahinya gwego mag nyateke mong'ere kaka osiri kama bende chenrogo mag kunyo mula wuoth biro kadhi nyime. Kabende twak ma kawuono en ng'ene to okenge makare kata magi minyalo keti mar tieko midhierogi to ahinya mako yiem mondo manyaka sani e kaunti ma Migori pod wantiko atamalo mathoth maromo atamalo prariyo mag rawe mpende pod mako yemo mondo e kaunti ma Migori.